Shida, hebu na basikilinge mwangalie kama bado inanesa. Ali shida 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 shida. Ali twende. Ali toma. I'm gonna go to the hospital.